The Lord is my shepherd. I shall not fear. Hallelujah.
Kala mubo melalesa.
Hallelujah.
Uma kena ngumu sansa. Ubupi nana ngumu munoshi.
Hallelujah. Inshitaine ndeimba abantu abengi balanseka nokunje walionsati chishule chulila oh bena batonto kanyati ukulumba nyalesa chafye kulive nani shikupo senshita yolele nokunje wati tukonke wala nonka fye numbalire elo inemba sukati deti kwanche
uhope nana ngomomo noshi shaka konge shila ya mulwani
nukunje wati tukonke wala nonka fye numbalire elo inemba sukati deti kwanche. Oh, Bantu,
Twalibelela, Twalibelela,
Twalibelela,
Twalibelela, Twalibelela, Twalibelela,
Twalibelela,
Twalibelela,
Twalibelela,
Twalibelela,
Twalibelela,
Twalibelela, Twalibelela,
Twalibelela,
Twalibelela,
Twalibelela,
Twalibelela,
Tetindeko kumwimbila kavumba lesa wa milalo bantu emwine wa fiance e upele shuko yolele ifyu mafya chalo chino teti fimpelo mweo jena kuti fyantwala kubona ushi oh bantu avenjava kwa tefyuma ifya kusunye milopa impela yavo balakwa abapina venanishi chapa valova nefyuma vyavo vyonze vyalova nalesa wesuine takaveshive oh. Kanshile kenine mbombele kabumba leso wa milalo pakutine kafwe umunoshi oh bantu
Twalibelela
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 yolele
kubumbela lesa
oh Twalibelela
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 Mafyava fye wino kuva mwishi valesa bantu fitwalo mulimo wakwe kuntashi yolele ukwa filisha valanda nokusunga vashima pepo avana vanshiwa na vamuka mfilwa oh bantu ubu ebu fwayo wakwa lesa shifwe wesu ukupyunge ngevi Weva na vakwe Lelo te kusunyo mulopa Uwa vantu avaka ere Vantu tuke sakandwa kufumulesa Ifyo matya milopa Ine teti kwanje Ine teti kwanje Awe nakana O bantu
Nalibelela
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 Yolele
Kubumbela lesa
Twalibelela
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 Nalibelela,
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 Nalibelela,